aloha i a pālolo Kaua lili hua kiri hunine O ike aloha i a pālolo Kaua lili hua kiri hunine Kaua no i a ouruka manaho Hone hone a ene i ka umai Kaua no i a ouruka manaho Hone hone a ene i ka umai Kane a kale o o ke kolohala Kauru kukui hone hone ne A kane a kale o o ke kolohala Kauru kukui hone hone ne Haina i a mai, ana ka puana Haua lili hua kiri hunine Haina i a mai, ana ka puana Haua lili hua kiri hunine Haina i a mai, ana ka puana O ike aloha i a pālolo Haina i a mai, ana ka puana O ike aloha i a pālolo